kwempophoma namanzi and imisebenzi yawo yini angisho zihlukile angisho mesimpophomeni sizophuma ngama like ngama results ahlukile nanoma semfu elwandle so ahluke kanjani mhlawumbe sicale la edamini
singaqala
sesingaqala mkhulu
zehlukaneke lezi zinto amanzi umfula wehlukene isiphetho sehlukene idam lehlukile futhi lehlukene kanjalo zonke lezi zinto zehlukene isiphetho umfula amanzi ehlemaweni ehlukile konke lamanzi ake sibeke nje siqale ngedamu ukuchaza ukuthi idamu lengamanzi kanjani idamu sikhula kunamadamu ngasemakhaya angangeno angashi asikhulumi khona idamu lokuzenzela lelo ligcwala amakunili izulu manje sikhuluma ngedamu elihleze njalo ligcwele lize limile notshani eceleni lize limile nebhuma ibhuma ke kukhombisa ukuthi linomnikazi walo leli damu
yini mkhulu ibhuma
ibhuma yikhwane lelo kwelukwa ngalicathi likhona ibhuma lele okwelukwa ngalicathi lamacansi ebhuma khona icathi lekhwane khona icathi lencwema
mkhulu sohlalile so ibhuma yilipi ifana njengomhlanga kanje like lezi zinto lezo zikhula
no alifani nomhlanga
izothinjani
mkhulu alifani gogo nomhlanga ibhuma ibhuma ikhwane lifana nekhwane ikhwane ibhuma ifana nekhwane kodwa ileli ikhwane elikhulu elinemiqa emikhulu lona likhulu linemiqa emikhulu ikhwane leleluka icansi lona linemiqa emincane kuhlukene imiqa ingakho kuthiwa yibhuma leli
okay
bese kuthiwa yikhwane bese kwehlukana bese kuthiwa yincema le
okay ngizofuna nesithombe ke ngizohamba ngifune isithombe
manje zehlukileke lezi zinto utholakala ukuthi ke kuleli damu sekumile lezo zinto kwamila umhlanga number 1 kwamila ibhuma number 2 kwamila ikhwane kwamila incema kwamila umuzi umuzi number 5 umuzi lo wenza ithebe iqebetho ithebe lezi ababeqobela kuzona mabeqoba izinkwa noma benzana umuzi lo wawuluka izalukazi zenza ngawe into yokuthi zikwazi ukuthi maqotshwa noma kwenziwa
enze mkhulu
thokoza
Okay.
Muzi lo. Ushukuthi ke maselimile kanjalo ke ikhwani nalapho yidamu lelo. Shuthi lelo damu sokuhlala kuthiwa ke yidamu ngoba amanzi akhona ahlale awahambi angamanzi amile. Umehluko kukhona ngoba wona wahambi. Angamanzi amile enangamanzi angashi enangamanzi ahlale khona ikuze kubizwe ngokuthi kusedamini lapha shutile liyadamini nani linomnikazi walo ngoba lona linjani alishi umnikazi wakho uhlale ekhona hlale linamanzi indawo engama engashi amanzi suke inomnikazi wayo
manje lona mkhulu lisetshenziselani idamu
Idamu lisetshenziswa ezintweni eziningi. Kunokwenzeka kushe imfula. Niyakwazi ukuthi ningaphephela edameni. Ukuphephela ukushito ukukha la yamanzi asedameni. Ngoba ona ngamanzi ahlale ekhona emile. Ningawakha afana namanzi njengani? Size sithi thina amanzi angahambi amileyo ayithombonkala. Ithombonkala ke yini? Yinto amanzi amayo owathola emila ayasebenza kwawona lamanje.
Mm.
Uyakhona ukubhukuda abanye bayakhona ukubhukuda kulelo damu uma umnikazi wakho engakalo.
Mm.
Bahlale bayisumela kulo begeza kulo kuphela lishe.
Mm.
Alikhuli lihlale liyileyo nto.
Mm.
Manileke izulu ke hayi ke likhula kakhulu. Idamu into efana naleyo. Akhona ngamadamu amanye amakhulu abelungu baze bafake kuwe ikepe.
Mm.
Baze bafake kuwe ikepe bazodlala ngazo. Badlale kulona ke bagijime ngalo kulo leli damu basume kulona ngeyikepe ngoba alingenwa nje ngokubhukuda. Abanye batshuza kulona bedlale ngokutshuza.
Manje ukutshuza mkhulu.
Swima ukutshusa isiZulu leso.
Hey yo uyangithemba mkhulu. Okay.
Manje ke idamu lehluke ngalokho ukuthi alihambi lona into ehlala imile. Ehhe.
So angeke sihlambuluke ngaphakathi kwalo.
Alihlambulukile ngoba vele lona lihamba into ehlala imile.
Okay.
Kuhlambuluka into ehambayo kungenentsha.
Eh
uyihambe kungenetsha lona sihlale linalawo manje ukuhlambuluka lesihlambuluka mdlanile izulu nakhona ingoba umnikazi wakho namdla iphuma lini izulu liyahlambuluka mayibuya liyani izulu ngena phakade liyahlambuluka ukuhlambuluka kwalo ke ida.
Okay.
Into nje idamu elihlala lingahlambulukile. Libalekile ke ngoba futhi kuyenzeka. Kwabantu abanemoya abanye babizelwe khona ko abakufanele bethwasele emanzini.
Mhm.
Kuthiwa bayothwasela kuleli adamu.
Mhm.
Kuthiwa uyothwasa kulo yamnikazi walapha.
Okay.
Ngaphakathi.
Okay.
Nalo lihambisana nayo indlela yokuthi uyaphahla uma kuya kulona ehlukene kuya ngokuthi leli selilobungozi kangakanani amanyazi abiwe ngoba ngasavumeleki ukuthi kungene umuntu kuwo ngoba uma bengena bayahamba bendlule emhlabeni.
Mm.
Selingozi ke imali njalo da liyabiyelwa endaweni kanti ke amanzi omfula ahluke kakhulu umehluko wakhona uyazi lo mfulo ukuthi ubaleke kakhulu kangakanani umehluko wakho nodini wona ujabulisa ngento eyodwa ukuthi uhlezi uhamba.
Mm.
Awumi uhlezi uhamba awumi umfula.
Mm.
Ukhona omunye oxhuma komunye athelelwe lawo manzi lapho kukhona inhlangano zomfula lapho kuhlangana khona imfula athelela umfulo oyiwani uhambe njengemfolozi ngakithi sinomfulo omkhulu ongashi bathi imfolozi kunemfolozi emhlophe kunemfolozi ebomvu amanzi akhona akahlala ebomvu kunothukela imfula engashi leyo kushuthi ethelelwa ngeminye imfula ngemfula ngemfula ngemfula.
Mm.
Ihlambulukile ke imfula enjalo ngoba angithi isihlezi ihamba yona.
Mm.
Umehluko yilapho ukuthi umfula yingakho ubalekile ubona samba siyobhukuda emfuleni noma ubiziwe kuthiwa yemfulweni uhamba yemfulweni ohambayo ngoba uzohlambuluka maqede leyo nto leyo ihlambulukayo ihambe nomfula angeke uphinde uyithole yohamba yemuke nomfula
Okay mkhulu and then ulwandle osiqale kwimpophoma impophoma iyafana ke nomfula
impophoma ifana nawo umfula
kodwa yona iyawela
inkinga yempophoma ifana nomfula nje kunokwenzeka kuya ngokuya ngokuthi impophoma ikhathe isikhathe esiningi zinamawa amawa amanzi ehla phezulu phansi kanti kuneziba thola uthi naphezulu kunesiziba khona lapha aphuma khona eyisiphethu noma engumthombo bese bayimpophoma kuneyimpophoma ke zemfula eyihamba ngomfula futhi tholakala ukuthi kuneyindawo ezehlelayo bese leyo ndawo ibizwa ngempophoma ngoba amanzi ahlale ehla lapho ehle sicongcweni phezulu manje umehluko wempophoma yinto efana nale yileyo okwenza ukuthi sithi impophoma impophoma kumele sithi yiyo ngoba yehla phezulu mayehla phezulu amanzi akhona ayoshaya phansi lawo manzi abalekile ke kakhulu futhi kumuntu omunye uzakhonjiswa wona ngoba abalekile
Enzani?
Ayaphilisa nasemzimbeni kuwo ngoba mayehla izokushaya la emzimbeni kuwena anokuyisusa ezinye izinto ezisuke ubuza ubunzima kuwe. Uthi nginele ngangena kule kulamanzi kodwa ngaphila.
Seyifana nemassage nje.
Ifana nemassage ngoba phela nithi nina imassage. Iyani massage. Ngoba iyakhona ukukulula. Impophoma yinto ekhonayo ukukulula.
Okay, and then ulwandle.
Ulwandle lwehlukile kakhulu kunazo zonke izinto. Ulwandle lwehlukile kunazo zonke izinto. Ulwandle yinto enomehluko kakhulu ulwandle. Ngoba makhulunywa ngolwandle kukhulunywa ngomfula ophethe imfula yonke umfula omkhulu makhulunywa ngolwandle umfula omkhulu ongawazi nawe nokuthi ungakanani nokuthi ugcinaphi khula ke kwethu kwakhulwa kuthiwa hayi sohamba sokufaka le malwandle sokulahla khona sokufaka le malwandle kusuke nebhadi kusuke nomshophi ngokukhula kwethu babesho njalo gogo bethi hayi sohamba sokufaka olwandle le funa ukufaka olwandle ngoba kwakuwumfula ongangenwangenwa kuwo umfula omkhulu obongangenwangenwa isinoma kanjani kunezindawo khona eyivulelwe abantu ukuthi mabefuna ukuvakasha indawo lezi abayibiza ngokuthi kusemabhishi mabefuna ukuvakasha befuna nokubona lo mfulo omkhulu kangaka ubizwa ngokuthiwa yulwandle lapho kuyisimo sokuthi lo yamfula akuyi noma kanjani kuwo uyama kumele uhambe uvakashe endaweni enjengamabhishi yindawo lezo protectiwe ezinabantu abagada abantu ukuthi mangenzeka something basheshe bayomlanda lowo muntu noma basheshe bayomkhipha ngoba babonile ukuthi indawo engenabo bungozi kodwa ulwandle luyindawo enzima kakhulu umfula ophethe yonke lemfula angena ngena isinoma kanjani kuwo
manje mkhulu naselwandle mesingena siyacela awungeni
uma uyolwandle umuntu onabantu abadala noma umuntu obonisiwe ukuthi kumele uyofika olwandle uyacela awuyi ungacelanga uyacela ngoba lapho olwandla uyu ungacelanga umfulo omkhulu onamagagasi njengoba unamagagasi nje abaningi baze bayawusabe nokungena bangakhoni nokungena ngoba lithi malizi igagasi lakhona lize liphakeme elinye elincane elinye liphakame kakhulu phakame ngathi intaba umuntu wakhona asabe ukuthi yo ngizongena kanjani kuleya ntaba kanti igagasi Yingakho kuneyindawo eyikhethelelekile ukuthi abantu abeke bayobona lo mfulo omkhulu ngangaka oneyintaba onamagagasi aphenduka bezintaba aphenduka bengamawa khona phakade kodwa kubeni kube yigagasi kube ngamanzi futhi kusuka kungamanzi nedi ayaphakama ayehla ayenyuka ayehla manje ngakho ulwandle ulungavumelelekekile ukuthi kuye noma ubaba uyacela ama uyakhona uphahle sacela ukuhamba ngolwandle saye khipha ngisaye ebhuhi ukuthi nami emangiye beach lapha ngiyobhukuda ngijabulise nami noma ne family yami bonise la magagasi azintaba nakho konke mbone nami ukuthi ngiyakwazi nokubhukuda kuwo noma ngiwashi manje ke ulwandle ke umehluko walo yilowo ukuthi akungeni noma ubani enolwandle umehluko futhi kulo njengoba lengamanzi lwehluke ngisho emlonyeni akusona amanzi ongawaphuza amanzi olwandle awaphuzi akukhona nomunye ongathi yena hayi mina ngiyawaphuza owaphuza owaphuza ngobe waphuze lokuthile okumele ukuthi awaphuzele khona kuzomsiza ngaphakathi kuye
njengesiwasho
Njoba thina sizinyanga kanje njengesiwasho makufana ngokukhandela isiwasho senziwe ngolwandle phela ulwandle lusawuti angeke uphuze usawuti ofakwe kakhulu emanzini fana nokudla makufakwe usawuti kakhulu awukhona ukukudla manje amanzi kanjalo amanzi olwandle umehluko wakhona yilowo ukuthi awufani namanzi emfula amanzi emfula bekuphuzwa wona kuqaleni namanje kuphuziwa wona abelungu ke basenzele into enhle ke ngamanje bahambe bawadonsa kuyimfula le yikho imfula namhlanje isimncane sisha ingasakhona ukubamningi ngesizathu sokuthi badonsa kuyimfula abelungu lamanje abanye bawadonsa emadamini kuwo lamadamu esiwabonayo emile angashi bawadotse khona banamaplanika belungu abamhlophe ngoba banokufaka imali eyisamba esikhulu semali emhlophe becela la manje nina ningashi fana noma kuthi umuntu ufele kuleyo ndawo bafike noma ungene kuleyo ndawo akasabuyi bafike bona bampopole bambona ukuthi ubanjwe lo mnikazi bese behlupa ke ngokumshutha ngoba lo muntu akashutha lapha emanzini bese egcina ambulale ke lo muntu
ingani mkhulu kungashutwe emanzini
amanzi njengoba bese ngishilo ukuthi abalulekile ayahlonishwa ngike ngasho ngiqala ngathi anabanikazi bawo yingoba kunomnikazi wakhona yingoba kunomnomzana wakhona akumelanga ushuthe khona isinoma kanjani yonke into yakho yenzayo uma umuntu wemimoya uyayicelela kodwa kabelungu banokushuta noma kunjalo
manje mkhulu mo umuntu ongenayo imimoya
mo umuntu ongenayo imimoya uyazenza izinto
wenza noma yini
oyifuna wenza noma yini oyifunayo kodwa mawuyenza nakhona kunokwenzeka win and lose ukuthi uyenza ngalelo langa lo muntu kanti ukwatile
langa lebhathi ngekuzulazi
ngekulashi manje ingakho indawo enjengalezi siyayihlonipha
just nje ukuya ngenhlonipho
kuya ngenhlonipho ukuthi uhloniphe kanjani amanzi abalekile kakhulu ingakho bona nje isikhathi esiningi amanzi siyayisiwathathe njengento ebalulekile kakhulu
hayi ngiyakuzwa mkhulu manje ukwenza mehluko muphi mengithandazela ihlane nanoma ngithandazela emanzini so nanoma ngingenanga ngaphakathi emanzini kodwa ngithandazela khona emanzini kwenza mehluko muphi
mehluko ukhona kakhulu masibamba ibanga lokuthandaza njengami umuntu omncane okhule ethandaza ngithandaza ngisesigangeni ngelusile ngayifundisa ukuthandaza kanti ngingazi ukuthi ngingenwa isiphiwo sabantu abadala bengifica ukuthandaza ngithandaze ngisesigangeni ngithandaze ngize ngilale ngaphansi kwehlahla Elinye ilanga ngithandaze ngizwe sengilele ngibuye ngethuke ngoba ihlahla ngenzeka qhamuka inyoka. Ngithandaze napheko mfula. Ngingena emanzini. Umehluko ukhona ke kuthandazeni entabeni. Intaba ukhona ukwazi ukubika zonke insizi zakho. Umehluko wenza ukuthi ukuthandazela endlini nasentabeni kube nomehluko isimo sokuthi mawuthandaza usendlini yila owehlelwa khona zinkinga kakhulu endlini kodwa mawuphuma uya ngaphandle uthola ibalathizeni noma uthola ihlahlathizeni uguqa ngaphansi kwasho ubeka lonke usizi lakho nezinkinga zakho ziyaye zethuleke zisale lapho ngani ngoba ufike waguqa lapho washiya lo umthwalo wawubika nalo yamthwalo okwehlelayo kule yandlu yakho uthi nayi inkinga engehlela ngisendlini umehluko ke bese kuyasuka ngoba manje uyehlane ofika ushiya le yankinga ebiza ekuhlupha endlini wayibika le wayishiya le wabuya weza la endlini
manje ingilosi lezi zasehlale noma ingilosi zasemanzini zidlala indima yiphi ekuthandazeni kwakho
ingilosi yasehlane indima eyidlalayo ekuthandazeni kwami uma ngithandazela endlini qala endlini uma ngithandazela endlini ngiyathandaza ngithandaza ngibe nehafu umehluka ubi bikho kakhulu ngoba kule ndlu izinto ezimbi ifikela khona into ezongiphatha kabi ifikela kuyo le ndlu ukuthi namhlanje ngiyithole angikho right abanye bazi bathi usemudini imudi manje ke kulaba abafundile bathi ngemudi bathi namamudi today so kutholakala ukuthi today wena uneyinkinga oyicabangayo noma kunento efikayo enhlizweni yakhe ebuhlungu la endlini la uhleli khona ubuye uguqe khona ukhuleke ukuthi uNkulunkulu namhlanje lala nami namhlanje vuka nami kuyo lendlu ngelinye ilanga lendlu ziningi izinto zenzela kuyona manje ifana nendlu engekho clean engekho right ipower yakho ayibi strong umehluka ukuphi ke hlanda uma ngiqala ngiyobamba ihlanda nginokuzila nokuyitshena manje ukuthi ngizohamba ngehlanda ngiyokhulekisa lento engiyoyikhulekisa andingiyazi ukuthi ngizoyithola lento
uyini ukuzila kufana nokufasta kanje
ukuzila kufana nokufasta kungenzeka uzilile awufastanga kodwa uzile ngani ngenhliziyo yakho wayihlonipha shuthi ungakhubeki enhlizweni yakho ukujula kuse ukuzila konke lokho kuse indlela leyo eyenza ukuthi noma usehlane uzive ukahle uthi mawuthandaza kube ngathi khona umthwalo odidikile kuwe ihlaneke umehluko walo uyathandaza kulo kodwa ngilibonile kakhulu lingenzela izinto eziningi empilweni umsebenzi ngangawutholi wabelungu kodwa bengihamba ehlane one day ngibuya ehlane ngalala wafika umsebenzi ebusuku ngawuphupha kwathiwa buyela ehlane neyibane ngabuyela ehlane nalezo bane ngafike ngathandaza ngazo thwathola isibane esiyelo nesimhlophe nesi-blue ngahamba ngafika ngakhuleka ngazo ngathi ngibuya ehlane qeda ukukhuleka nje ngazo kwehla ijuba lahlala ekhanda kimi lafike lanyela ekhanda kimi amathathu amajuba amanye ahlala emahlombe amanye ayohlala phansi elilodwa ngalibamba ngahamba nalo ngaya lapha ebengihlala khona ngathandaza ngalezi bani ngavuka ekuseni labhubhuza phezu kwami avuka ekuseni ngadedela landiza lapha ngathi uma ngilele ebusuku ngaphupha ibhola sigqokile sisonke kodwa sigqoke ijezi elilodwa eligreen ngaphansi zikhinde ezimhlophe bangiphosela nami isikhinde ngiphosela umlungu beqoke into eyifanayo bonke ngalelo langa ukuvuka kwami kwaba nezwe lithi vuka uhambe uyomaketha lo engangimaketha naye sasivama ukulindana kodwa ngalelo langa wathi umuntu hamba ungamlindi nokumlinda kubanda ngahamba uhamba kwami lokho ngahamba ngabona amanye amafemu emabe ngabathi ngiyabona ngabona amanye amafemu emabe kodwa ngaze ngafika la engangibizelwe khona
manje mkhulu
yilapho ke ngabona khona ihlane umsebenzi walo
ungathi ukuthi mhlambe ihlane ivumela ukuthi angifuni ukuthi izwakale but yinuk amplifier ngesiZulu iamplifier imithandazo yakho or ikuvumela ukuthi ube endaweni la ukhona ukuthandaza ngokujula ukhona ukuthandaza ngokuyimisela than most endlini
ihlane le lenza lokho ukuthi yindawo yokukhululeka ingakho abanye abakithi without abalisebenzisa ngenye indlela balisebenzisa manje ngendlela ithize ihlane ngokuthi sizokwakha indawo ama park la okuzoba phumula khona abantu beyoshaya umoya bekwazi nokuxoxa bebonisana. Again ngibeke nje into esimple ethandwa ngabantu ukuthi siyayikhipha namhlanje siyale njengeindawo ko McDonald's zindawo ezinamahlane la kushuthi ngathini njengeindawo lapha okunamahlane khona
njengabo Jimmy Steen Lake
Jimmy Steen Lake
ukuthi udlele la endlini ebtshanini
yebo kunotshani kunakho konke kunomehluko bayohlala kuphi etshanini bayohlala kahle endlala icatsi bahlale kahle bekhumbule ngazuthi babuyele esizulwini sabo sakudala la okwaphilwa khona kusehlane utholakala ukuthi nehlane niyahlala mhlawumbe niyahlaba nidlokuthile niyayijabulisa ntiyabona ihlane libalekile kakhulu yila okuchithwa khona inkinga nala enikwazi ukubonisana khona nikhulume yila futhi okwazi ukuthandaza khona ukukhuluma noNkulunkulu wakho uzive ukuthi ngikhuluma noNkulunkulu wami ozongiphendula manje ayikusasa ngani ngoba indaba yakho sukusuyinikela kuyo uphumele ehlane wahamba wayobika inkinga zakho zonke wayilahlela kuye nomthwalo wathi akakwethule sale la ingakho futhi siphinde ihlale sisebenzise thina njengoba silapha egezeni abantu nasekulahleni abantu ngoba mangihamba ngiyokulahlela ehlala ngikulahla kahle mangiyokulahla lesigangeni ngoba fanele lolahlwa lapha kusuke lobu bubu busale kuphi lapha esigangeni mawuzobuya uzongena ekhaya kini usungena usunjani usumuhle usuclean kodwa kuba besigezela la ekhaya egcekeni kushito esinyama sizosala la ekhaya yabonake manje ukuthi ihlane libalekile eyintweni eziningi
hey nathi ngisengizami nginama question abaningi sengiphumile la kuyi topic so mkhulu ke kunomehluko ukuthi phakathi kokuthi ngihambe ngiyothanda ngiyoguca ehlane noma ngiyoguca phambi kwamanzi ngibona lapha yabona la manzi lawo alapha lawo meseku lapha phezulu kunale ndawo ephakeme yabona le ndawo ephakeme
umehluko uyaguqa ehlane ihlane lihambisana nawo amanzi kakhulukazi ihlale lihambisana namanzi kuyakufuna ukuthi iy'nkinga zakho zonke masuyibekile ehlane waguqa entabeni wehle entabeni noma ngabe kusentabeni noma ngabe kusehlane masusuka ehlane uhambe uyoguqa pheko mfula ukhuluma uyibeke zonke iy'nkinga zakho ukhuleke bese ungena emanzini ngoba amanzi abalekile ayahamba uhlambulule lezi nkinga lezo yibekayo uNkulunkulu ngicela ungihlambulule kukho konke babe sengubeke kuwe ngisukela ngilokho engikhuleke ngisehlane ngicela ngithi Nkosi ngisize ungethula umthwalo yingakho bona nje kubalekile ukukhuleka ehlane phinde yokhulekela emfuleni pheko mfula ucele ukungena ungene emanzini uhlambulule ithunywa nezidalo kuwe uhlambulule umzimba wakho ngoba ulithempeli lakho ufuna ukuba clean
umsamo wakho
fanele ube clean kumzimba wakho
manje mkhulu uthini kulo muntu lo ongenawo abantu abadala ne umuntu nje ongenawo abantu abadala but
kumuntu
but ufuna ukuxhumana nemvelaphi yakhe abuyele ekwenzeni angalandeli iChristianity the way abelungu bayibeke ngakhona but alandele isintu ngokumkhonza umvelincane nokuthi bathandaze uthini kulowo muntu lo nanoma nginabo abantu abadala nanoma anabo abantu abadala amanzi angamenzelani yena
umuntu ongenabo abantu abadala kahle kahle ke ngubeke lokho akekho umuntu ongenabo abantu abadala akekho futhi umuntu ongenayo ingiluzi akekho futhi umuntu ongenaso isithunywa lezi zinto lezi zikhona kuwo wonke umuntu ezalwa ubaba wakhe nomama wakhe seselihlwile esiswini uNkulunkulu waphefumulela kuye wabakhona waphuma emhlabeni waphila ngoba noma ezophuma ekhaya engenalutho kodwa kukhona leli lokuthi maye phuma ekhaya ethi noma eshop ezwe ey umoya ungasavuma kanti vele khona into ezokwehla endleleni ushuthi lo muntu unengilosi akekho umuntu ongenathi isithunywa into engingayisho kuyo ukuthi akukhathalekile ukuthi uyoze ubonise uphuphe noma ufake ubuhlali okanye ufake izintambo ukukhomba ukuthi unabantu abadala noma unemoya ikhona imoya kuwe noma ungaqhokanga noma ungedudu uyohlezi unayo imoya into engingayisho kuwe ngathi ihlane nokuthandaza kubalekile kungakwenzela izinto eziningi empilweni yakho khona izinto zakho beyivalekile ingavuleka ngokuthandaza ungathandaza ujule thandaza endlini phumelwe esigangeni uthandaza esigangeni usuke esigangeni uthandaza emfuleni ungene emfuleni uhlambuluke uthandaza kodwa kuzohamba uhamba uhambe mawulokhu ujulile uyenza lento uNkulunkulu kukhona la azokuphendula khona bese ubona ukuthi kubaluleka kwehlane nokubaluleka kwamanzi yini kula ozobona khona kula okuzokwenzeka khona izinto zakho ngendlela
thokoza mkhulu mhlambe sesivale
mkhulu asikisi bethi sesivala ngokuthini mkhulu endabeni yamanzi
endabeni yamanzi lapha sivala sivala ngokuthi abalekile amanzi kakhulu kunendima ayidlalayo kumuntu kithi kakhulukazi kithi abantu bamnyama ngisho ngithi amanzi fune ube umuntu owajayelayo kakhulu azokusiza ezintweni eziningi kakhulukazi ahambayo iwona akwazi ukuhlambulula izinto eziningi empilweni yomuntu nabelungu futhi abamhlophe ngokunjalo ubabona nje ngoba bewakhonze kangaka amanzi bengasuki kuwona abalulekile isikhathi esiningi bona baze badlalele nakuwo ubabe sihlale beswima ngawo nje bedlala ngawo kanje akhona into kubo abenzela yona omunye nomunye 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 kunesimo sokubaluleka kwamanzi ingakho nami ngizothi kubantu bakithi abalulekile amanzi imisebenzi yawo mningi njengoba ngishilo naphambili ngayichaza imehluko yamanzi nezehluko zonke kusukela kwidamu kwisiphethu yiso engisikhohliwe
Isiphethu. Yini isiphethu mkhulu?
Isiphethu yilawo manzi engike ngaqala ngawo ngathi aqhamuka phansi. Kukhona ke amanzi vele aqhamuka eyisiyalo esiphethu vele. Ayaphethuza lamanzi, mawuthi uyawabheka ungathi ashona phansi, ungathi ayenyuka, ungathi ashona phansi awatholi. Aqhuma phansi aphethuze. isiphethu leso basibiza ngothi siyalo sinamagama amaningi ke aso isiphethu sithi abanye bathi siyalo abanye bathi isiphethu amanzi aqhuma phansi lawo
singibona ngifungibona if angeke ngithole isithombe mhlambe engasibonisa isiphethu hayi chubeka mkhulu sifuna isithombe
eh noma yisiyalo ubaleka kamanzi abaleka kakhulu ke lawo manje okuthiwa isiphethu nesiyalo ayibaleke kakhulu ekuphuzeni wona ngoba sikhule ngawo enomehluko emzimbeni mawuphuza wona abavule izinto eziningi ngoba ngamanzi aphethuzayo ayiqhamukele ephethuza kanti ngaphansi kwakhona lapho kunomnikazi wakhona owakhiphayo awashi lamanzi ayaphethuza aqhamuke nesiphethu amanye bezenikelelwe nokunikelelwa enza umehluko emzimbeni womuntu akuphilise siphuza wona amanzi abandayo ngelinye ilanga aqhamuke banda kakhulu noma kushisa aqhamuke wona banda waphuze ngazuthi aqaleni ke bengekho amafriji uthi uma uphuza wona ubongathi uphuza idrink sesiyiphetha ke kubaluleke kanjalo ke amanzi
thokoza mkhulu
kakhulu.